Musojugu todo, achobe nyanila, musojugu todo, achobe sengana, musojugu todo, achobe munyuna, musojugu todo, musoka sabali, chate todo. tolonye, muso ka sabali furu tɛ tolonye.
Fugari furu ye dɔrɔn ye, nasɔngɔ tɛ dafa, kuma de ka ca. Ne bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na, teriw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ, ne faw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na, ne baw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ, badenw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na. Ŋo cɛw ka sabali furu tɛ tolonye.
Dumuna muso ka sabali, balima muso ka sabali, mansa Ala ka kanu la, mansa Ala ka furu la. A dun ka furu de barika, a ma don bonya, a de bɛ barika, a ma don bonya, a de bɛ taɲɛ. Nka ne ka dun dɔn muso jugu t'o dɔn, ne ka sɛgɛn muso jugu t'o dɔn, ne ka ɲani muso jugu t'o dɔn. Musojugu furu ye tɔɔrɔ ye, an cɛw bɛ tɔɔrɔ la. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ ɲani na. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ sɛgɛn na. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ muɲu na. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ baara la. Musojugu t'o dɔn, musow ka sabali, cɛya tɛ tɔlɔ ye. Musow ka sabali, furu tɛ tɔlɔ ye.
Fugari furu ye tɔɔrɔ ye, nasɔngɔ tɛ dafa, kuma de ka ca. Ne bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na, teriw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ, ne faw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na, ne baw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ, badenw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na. Ŋo cɛw ka sabali, furu tɛ tɔlɔ ye.
Kɔnɔna muso ka sabali furuso kɔnɔna muso ka sabali cɛw ka sɛgɛ muso ko dɔn sa ni dun y'o fɔ muso bi jaabi musojugu kumakan
cɛw y'a tɔɔrɔ
musojugu kumakan
cɛw y'a ɲaani
ala de y'a fɔ muso ka sabali ko cɛw ka kɔli muso ko dɔn sa ni dun kɔlila muso bi lebu furuso kɔnɔna muso bi lebu siyɔrɔ kɔnɔna muso bi ɲaani.
Musojugu furu ye tɔɔrɔ ye, an cɛw bɛ tɔɔrɔ la. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ ɲani na. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ sɛgɛn na. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ muɲu na. Musojugu t'o dɔn, an cɛw bɛ baara la. Musojugu t'o dɔn, musow ka sabali, cɛya tɛ tɔlɔ ye. Musow ka sabali, furu tɛ tɔlɔ ye.
Fugari furu ye tɔɔrɔ ye, nasɔngɔ tɛ dafa, kuma de ka ca. Ne bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na, teriw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ, ne faw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na, ne baw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ, badenw bɛ nɛni na furuso kɔnɔ na. Ŋo cɛw ka sabali, furu tɛ tɔlɔ ye.
Aujourd'hui, vous verrez réellement qui suis-je. Anjaï moi, oh, Anjaï moi, ma koi, Anjaï moi, oh, Anjaï moi, DJ, Anjaï moi, oh, Anjaï, Anjaï moi, ma koi, Anjaï moi, Anjaï. Agoni mala, agon varima, agon te domo.
I don't. Chacho, si prend talent show, MC Waraba. Kasaba, do yo, do do do, do yo, Musubu Waraba, do yo, do do do.
Megeleni, uta doido, Megeleni, uta doido, Shifoni Duna, uta doido, ka don don don, I don 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 don, don ke. Qua, ma qua. We'll be right back.
koro yo ba yo bale fari mamba
akulo
le mukule nyuma fari mamba
tuli
mani mukule nyuma mani mani mani
eje
mani bile me ibo ndonge mo
eje
la ba era siriti za sudala wala sama wana pale mbaga na solo ila dono tulu mamba ubala yele tulu mamba Nyugu bala yele tulu mamba Die doninge cheba ubolo bari ukono
Nyugu bala yele
tulu mamba Die doninge cheba ubolo biro da ula
Nyugu bala yele tulu mamba
Die doninge cheba ubolo sugu ukono
Nyugu bala yele tulu mamba
Kita la tigere siri tisa sudala
Nyugu bala yele
tulu mamba Wala sama fale mbaga nasoro ila duno
Nyugu bala yele tulu mamba
Nyugu bala yele tulu mamba Nyugu bala yele tulu mamba Koba Tulu mamba, yobale, koba keba. Yobale, koba keba. Mbako kani diye ne kobe, ke dunye me kono ko dunye bima lanege. Orobu nu me donga sere kawa suku bala. Chipu nu me donga sere kawa suku ninkurala. Pantalon nu me donga sere kakitoro jankelenta. Obela jelende ka unye koroko. Tigite fali sula surugu yere kwa ni maaladon Anche gana lute wai ante fasale fefiu Nyugu bala nyele tulu mamba Koba Nyugu bala nyele tulu mamba Kelende soma ufe kofo jakari takibe
Toro
me kelende soma ufe kofo mabili kibe
Toro
me kelende soma ufe kofo selule
Kelende kiri
mamba Adume soronga ube nyugu doni dun Nyugu bala nyele turu mamba
Nyugu bala nyele turu mamba
Nyugu bala nyele turu mamba Surasi lubadun Dogo toro lubadun Professeur Loubadou, étudiant Loubadou, musicien Loubadou, d'anglais d'Ala Loubadou. N'aimez pas de nous, ni nous, tout, tout, tout. Tchouba, c'est nous, Koubala, Nyele, tout le monde. Nous, Koubala, Nyele, tout le monde. En Abidjamana, Kono Gaina, Dorome, Kelente, Soro Gwanza. Jamana kono gaina jakarita kile tedigansa niata niata ikungu pembele
anugu bala yele tulu mamba
kiba yakidi
anugu bala yele tulu mamba anugu bala yele tulu mamba
sayuru mayuru 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 adami na matumi
Kabablo na gambora, Balti na gambora, Machas na gambora, Demison don't fall file, Agoroba don't fall file. Debu debu debu, debu sarama, eh debu shija debu shibalo kashendi doga, eh chokoroba debu debu debu, debu sarama, eh debu deni yeshifoni doga jini doga, eh deni yo debu debu debu, debu sarama, eh debu shija debu shibalo kashendi doga, eh chokoroba.
Tige kolun kile metige beti ya chokoroba, dugu kafuru mani, so yuma dali me furu so kono chokoroba, dugu beti ne yalla, kenta ni fila ushide bala, siri tige leisa tige dala, jene bubara yubi jaga, shifoni bubara yubi jaga. La balogola muso be hamina balogola ngara ba koro be sheduna sije koro daleno shamurula sije koro daleno aradevu sije koro daleno shamurula
debu 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 sarama eh debu sije debu shibalo kasendi doga eh chokoroba debu 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 sarama eh debu deni yeshifoni doga jini doga eh deni yo debu 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 sarama eh debu sije debu shibalo kasendi doga eh chokoroba
agana jigina san chokoroba kelene sa chokoroba kile fatara ba kile bisa o bebiri nye da o teye kuru musi be do un farite ye ta fo kestri forn mu teye video mu wara yele ha kawa kodo kodi be ka o nye da o beje sifoni be do ka che o lafri sifoni be do forn mu bebo bini be do goro bebo desen be ku bo bara sanfe kodi be do bu bara bebo chokoroba sigilin daji bebo
debu 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 sarama eh debu shite debu shibalo ka sendi doga eh chokoroba debu 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 sarama eh debu deni yeshifoni doga jini doga debu 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 sarama eh debu si debu si balo kase di boga eh chokoroba
ilegete mukosi le chokoroba bere tigari le chokoroba muso tigari le chokoroba debu tigari le chokoroba jama tigari le chokoroba 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 bere tigari le chokoroba muso tigari le chokoroba debu tigari le chokoroba mogote mukosi la chokoroba mogote mukosi la jema fu mogote mukosi la chokoroba mogote mukosi la jema fu jema fu jema fu
debu 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 sarama eh debu Shibalo kasendi doga, eh chokoroba debu debu debu, debu sarama, eh debu deni yeshifoni doga jini doga, eh deni yo debu debu debu, debu sarama, eh debu shijefu shibalo kasendi doga, eh chokoroba.
Sherifu, eh sigaso MC, bolo baga bayaga, maserbo, eh materike maserbo, ibolo baga bayaga, welcome, eh yarela welcome, ibolo baga bayaga, zegate, eh materike zegate, ibolo baga bayaga, jamu, eh zamani fola jamu, ibolo baga bayaga. Jabate siriki bolo baga bayaga eh karamoge fena ana ku viewu jangu viewu ana ku viewu jangu viewu lu ku viewu jangu viewu ana ku viewu jangu viewu fale ku viewu jangu viewu ana ku viewu jangu viewu so ku viewu jangu viewu ana ku viewu jangu viewu ana ku viewu jangu viewu ku fieri la jago ku fieri le chokoro ba ku fieri la jago ku fieri le na ara ba ku fieri la jago ku fieri le chokoro ba ku fieri la jago ku fieri le na ara ba ku fieri la jago ku fieri le chokoro ba
I'm not. saka soko ye tobi ko nyuma de bu ba nyona jega soko kadi saka soko ye tobi ko nyuma de bu ba nyona jega soko kadi saka soko ye tobi ko nyuma de bu ba nyona bo so yo ko imbe tukudi jega ko imbe tukudi baba imbe tukudi kwa ko imbe tukudi fala ko imbe tukudi jega soko kadi saka soko ye tobi ko nyuma de bu ba nyona jega soko kadi saka soko ye tobi ko nyuma de bu ba nyona jega soko kadi saka soko ye tobi ko nyuma de bu ba nyona ani fonye mo waluye aye nyama horo nyala aye nyama badi nyala aye nyama tinyi yala jega ta soro la tuguni kle mo ko unka jega mo ko ula jega mo ko ula fala tugu ye mo ko ula wende mo ko ula jega ta soro la tuguni kini na teja ni chekuru lende tona teja ni jega jala linde kini na teja ni chekuru lende za metlo teja ni jega tlo lende kini na teja
Baby, don't. Lamine Sissoko, Di Momo, l'homme de Liverpool, somme à la phase, Didier Balanikala.
Mopti kalu
balalina,
Segu kalu
balalina,
Gao kalu
balalina,
Bamako kalu
balalina,
Buluba kalu
balalina.
Même si c'est dur, Balani va décaisser. Balani va Kadjara,
Balani
créateur de Balani.
Balani que la cobaye ni tese ta kawoy. Balani que la cobaye ni tese ta kawoy. Aye nanga donke, Balani le nana.
Mi balani sanga wila beka nanka donke mama Ni eme kon maliba kadi Jigiriani mwaya mi be maliba kono Osababu lela debe mali musoba na jevalu pepo O wali jumandon Alaka son shini kene ala Wala sa mali kol se mbe se kata nyefe Dole gali Azonga mi dile Amoroko do zonga mi dile Azonga mi dile Amoroko do zonga mi dile Azonga mi dile Amoroko do zonga mi dile Azonga mi dile Amoroko do zonga mi dile
Diabaté, Imani Diabaté, Akif Fouette, le nom va dans sur le Balani.